kineno bad nyasaye nyaka kama wachopeni ka jomoko to dong chien to wan to pod wangima emomiyo wabiro dhi mana kaka ndiko wacho mondo watim oganda maduong' oduog ir jawar ma emomiyo kaka solo singers ministers wabiro kanyakla mondo wabag chokruok mar Evangelistic Crusade campaign chokruok mapek motwene maduong' kendo mapok one e luo nyanza chokruok notimre Wangarot SD Church Wangarot Center Bondo District e piny Asembo chakre tarik 16 nyaka tarik 23 dwe mar ang'wen 2023 Nyasaye ochiko wuoyo kodwa kokadho kuom nyithinde mosewalo Yalo noket kod Evangelist George Loya Family Life kod Evangelist George Mekwanga Prophecy kod Evangelist James Anakleti Host and Pastor George Olung Thor Marwach Ringi Maokigo Machiemo Mondo Itony E buk mar chakruok madongo 19 matindo 17 Jower mwasebedo kuwinja winja Nogwedhi chunywa kod wende molos malongo Kagipako nyasaye Moriwo Jackton Akelo Samboya Angela Ruku Sylvester Mike Lorin Otieno Evans Bunde Gideon Priest Vera Sang Gordon Uche Movin Onyango Faith Wayoga Elisha Oguro Asha Koga Fanny Akelo, Peter Osoro, Joel Anayo, Emily Awur, Dorothy Masega, Job Ochuka, kod Electa, Maureen George, Beryl Ochieng e kind Joel Matho, kaachiel kod choirs duto te, mayudore Bondo District, chokruok nomeny kod Tonix Media, kod Trend Media by Sam Odhiambo, Organizer Evangelist Shadrack Ochieng, Jacom Josphat Bango, duto orwaku Evangelistic Crusade Campaign. Jota Nyasi, Father Kafada, kod Bernard Agen. From Kisumu, Kabinduri Matin Kirie Bondo, Barbat Korkacham, Kichopo Gobei Signboard. Wanadhe Gichir, Maok Wagoma Chiemo, Nikech Wagombo Tom.